kulena ivideo ndifuna senzeni i-inequalities ezenzetha ngokuhlulahlula nokuphindaphinda ngamanani a-positive na-negative. Wona ke anabubunzinyana kunale yokudibanisa nokulahlekisa qha. Masenzeni ke imizekelo emibalwa. Masiqaleni ngo-negative 0.5 ophindaphindwe ngo-x omncinci okanye olingana no-7.5. Masisombululeni ke. Ukuba ke lena ibiyi-equation kukho i-equal sign phaya, besizovele nje sihlulahlule macala ngala negative 0.5. Loo nto ke ibiza ube ilungile. Ngoku ke ngoku sisebenza nge-inequality, funeka uqaphele ukuba xa uphinda-phinda okanye uhlulahlula macala kule inequality, funeka ijike yona inequality le yakho uyiguqule. Ukuba ibingunkulu kuneka njengalapha, izawujika ibe nguncinane kune. Masenzeni umzekelo. U-1 mncinci kuno-2, zonke loo nto sonke siyayibona loo nto. Beyenzeka ntoni ke ngoku xa besinophindaphinda macala ngo-negative 1? Esizawuba no-negative 1 no-negative 2. Uyayibona ngoku ubana u-negative 2 ngoku mncinci kuno-negative 1. Ithethe ke ngoku loo nto funeka ke ngoku siguqula inequality. U-negative 2 umncinci kuno-negative 1. Lena ke ayonto enikwabungqina bale nto. Kodwa ke ngumzekelo uzasinceda uba sibone uba kutheni nje funeka siyiguqulule i-inequality lena. Ke ngoku yile nto efuneka xa siphindaphinda macala kule siyenzayo okanye sihlulahlula macala ngenani le-negative, funeka siyiguqule isayini le ye-inequality. Masiphindaphindeni ke macala kulo mbuzo siwunikiweyo lo. Ngo-2 ukuhlulahlula ngo-negative 0.5 kuyafana ke nokuphindaphinda ngo-negative 2. Masiphindephindeni ke macala kule inequality ngo-negative 2. Sithi sino-negative 2 ophindaphinde ngo-negative 0.5x. Kutheni sifumene njani lo 2 apha? Into esiyenzileyo ke apha sifuna ukuphindaphinda i-negative 0.5 ngento apho ezasika khona 1 ngoba sifuna lo x azimele. Kwenza loo nto ke funeka sithathe into eguqulelweyo kala negative 0.5. Eli cala ke ngoku lasekunene sizawubona 7.5 nayo simphindaphinde ngo-negative 2. Khumbula ke ukuba xa uphindaphinda macala kwi-inequality ngenani eli-negative, funeka uyiguqule inequality yakho lena. Ekuqaleni besinoncinane kuno okanye elingana kuno, ngoku sinenkulu okanye elingana kuno. Ngoku ke apha ekhohle ngoku sizawushiyeka no-x ngoba u-negative 2 no-negative 0.5 baphindaphinde bakunika 1. Kwicala sekunene ushiyeke no-negative 15 ngoba u-7.5 uphindaphinde no-negative 2 negative 15. Lena ke yimpendulo yethu ithi ox bonke abakhulu okanye balingana kune negative 15 baza kusinika into encinci okanye elingana kuno 7.5. Masithathe into engekho apha kule inequality sithi ngu-negative 16. Sithathe negative 16. U-negative 16 uphindaphinde ngo-negative 0.5 ku-8. U-8 ke angamncinancanga kuno 7.5. Ngoko ke iimpendulo zethu ngoo-x bonke abakhulu okanye abalingana negative 15. Masizobeni le nto kumgcamanani. Nantya u-negative 15, nantya u-negative 14, negative 16 wethu. Kuthiwa ke apha funeka ibe nkulu okanye ilingane no-negative 15. Ngoko sizamanisanga esigcweleyo phaa ku-negative 15. Nantsi yasibonisa onke amanani esuka ku-negative 15 kwenyuka ayinto ekwimpendulo yethu. Ungazibona ke ezinye iimpendulo zibhalwe ngento ekuthiwa yi-interval notation. I-interval notation yona lena ibonisa ngee-brackets, banee-brackets ezinekona xa into ikhona kwimpendulo. Laa bracket yethu inekona ithetha uba ukhona u-negative 15 phaa kwiimpendulo zethu. Emva koko ke ngoku siqhubekeke siyotsho apho kungapheliyo khona into esiyibiza ngoba infinity. Sibe nebrakethi ephayana engathi yihafu yesanqa. Le bracket ibizwa ngoba yi-parenthesis ngesiNgesi. Yona ke ithetha ukubana ayikho loo nto kwimpendulo yethu. Kakade ke infinity into engapheliyo, ngoko ke ayilonani eliqhelekileyo. Awukwazi ukuthi ngoku ukwi-infinity, yiyo le nto sibeka ke ngolaa bracket sibizwa ngoba yi-parenthesis. Ke ngoku le nto lena nalena yinto efanayo qha zibhalwe ngohlobo olwahlukileyo. Ngamanye amaxesha ungabona ke nenye into ethiwa yi-set notation ezawubhalwa nangeza bracket zijiko-jiko. Izawubhalwa ke ngaphakathi kuthiwe u-x lona linani apho khona la mgca ubhala phaa uthithi ubana apho khona u-x lona amkhulu okanye alingana no-negative 15. Ngoko ke ezi bhrakethi zijiko-jiko zibonisa iseti yamanani apho u-x lona amkhulu okanye alingana no-negative 15. Yonke ezi zinto zintathu ke apha ziyafana, zithetha into enye. Masigcine loo nto ke engqondweni xa sisenza eminye imizekelo elandelayo. Masitheni ke ngoku sino-75x omkhulu okanye olingana no-125. Apha ke singakwazi ukohlulahlula macala ngo-75 kanje ya. Ngoba kaloku u-75 lo linani eli-positive. Ithe kuba loo nto i-inequality yethu afunekanga siyiguquli. Ngoko sizawuba no-x omkhulu okanye olingana kuno-125 owahlulahlule ngo-75. Sehlulahlule ke apha inani lethu liphezulu yasezantsi ngo-5. Sitsho sifumane u-x uba mkhulu okanye ulingana no-5 ohlulahlulwe ngo-3/5 ukutsho. Okanye siyibhale kanje nge-interval form sithi laa bhakethi yethu inekona ngoba u-5/3 lo ukwimpendulo yethu uyotsho kwi-infinity. Sifunise laa bhrakethi ibonisa ayipheli okanye ayikho kwimpendulo. Masiyenzeni ke le nto ke ngokumgca manani. Masithi na kuya u-0 wethu, sino-1 wethu, sibe no-2. U-5/3 ke lona yena uzawuba phaa. Now ke phakathi ko-1 no-2. Yonke ke into enkulu okanye elingana nayo leya iza khona kwimpendulo yethu. Ngoko sizawuzoba isanqa esigcweleyo phaa ku-5/3 kuqhubekeka uyotsho ku-infinity. Masenzeni omnye umzekelo, sithi sino-x ohlulahlulwe ngo-negative 3 mkhulu kuno-negative 10 ohlulahlulwe ngo-9. Ngoko ke ngo-apha sifuna u-x lo azimele. Ithi loo nto yofuneka siphindaphinde macala ngo-3 o-negative kwenzela uba oo-3 bahlabane apha, oo-3 ababahlabane. Masiphindaphindeni ke ngoku kanje na. Xa siphindaphinda macala ke ngo-negative 3 sizawufumana u-negative 3 ophindaphindwe ngo-negative 1/3 o-x ophindaphindwe ngo-x. Kweli cala sekunene sibe no-negative 10/9 ophindaphindwe ngo-negative 3. Inequality ke le izawuguquka ngoba senza ntoni? Siyaphindaphinda ngenani eli-negative. Ngoko ke inequality izawutshintsha kunkulu ibe nguncinane. Ngoko ke apha ucela sekhohle ke ngoku sishiyeka nje no-x oyedwa ngoba oo-3 bayahlabana no-negative aba bahlabana. U-x ke mncinci kuno. Masitheni ke ngophaya u-negative phinda phinda ngo-negative ngu-positive. si divide kanye si shula shule eni nani pezu nese zanzi ngo 3 sifuna no 1 no 3 koko itile kilo nwa u x mngin kuno 10 o shula shule ngo 3 kwa sifuna yungu ibala lene yungu interval notation impendulo yetu izaba ngu 10 over 3 akazu bakho ke na ku 10 over 3 lo kumpendulo yetu koko sibone singalapha ke tibe sikubiza ngoba yi parenthesis phayana ukubonisa ba u 10 over 3 lo akekho kumpendulo yetu kusuka apho ya u 10 over 3 lona ka u 10 sehle ngo 3 sehle siyotsho ku negative infinity nayo sifine sibe nenye bracket ye parenthesis ngoba infinity asimazi soze sibe kuye asizobe nke nayo le mpendulo kumgcama nami asithenye sino 0 1 2 3 4 u 10 over 3 lona ke uzaba phakathi o 3 no 4 masizobe ngombhalo ohlukeneyo nanke isanqa sinanto ngoba u 10 over 3 akekho kwimpendulo yethu nanke u 10 over 3 wethu kusuka ke u 10 over 3 wogqithela kuyo tsho kwelicala lasekhohlo onke lanti phayana zinto ezikwimpendulo yethu sizibonisa kanje ya masenzeni ke ngoku eyokugqibela masiyenzeni apha ezantsi masitheni sino x owehlulahlulwe ngo negative 15 oyena omncinci kuno 8 kwakhona ke masiphinde siphindaphindeni macala ngo negative 15 ngoko ke negative 15 umphindaphinde ngo x over negative 15 siphindaphinde kwicala lasekunene ngo 8 u negative 15 xa uphindaphinda macala ke kwi-inequality khumbula ukuba funeka uyiguqule inequality yakho ngoko u-less than okanye umncinci kuno izawumtshintsha ngoku bengunkulu emva koko ke ngoku icala lasekhohlo sishiyeke no-x ngoba oo-15 negative 15 bayahlabana ithi ke ngoku le nto u-x lo mkhulu kuno-8 ophindaphinde ngo-negative 15 ngoko ke ngoku sizawuba no-x mkhulu kuno-negative 120 okanye siyibhale ke le nto siqale ngo-negative 120 u-negative 120 lo akekho kwimpendulo yethu ngoko sinale parenthesis la bracket yethu ingathi licala lesanqa macala kule interval yethu yetsho ku-infinity masizobeni ke ngoku le nto le nayo kumgcama nani masitheni lo wangu negative 120 sibe no-0 phayana sibe no-negative 121 ngapha no-negative 119 u-negative 120 ke lo akekho kwimpendulo yethu ngoko sinesanqa esitheni esingenanto phayana sifuna ke yonke into enkulu kune-negative 120 ngoko senyukela siye kwelaa cala lasekunene kuyotsho ku-infinity into engapheliyo siqhubekeke ungayijonga kuba iyasebenza na u-0 uyasebenza nayena u-0 buhlihle ngo-15 mncinci kuno-8 ungazama ke noba ngawaphi namanye amanani phaya kwaye ke angasebenza ndiyathemba kuba ukufumana iyoncedo lemizekelo ndizawunibona kwividiyo elandelayo.